Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri ya Nyubi TV Burundi kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN cyamenyesheje ko gikora ibikorwa kijejwe ku neza y'abanyagihugu atari ku neza y'abadandaza nayo ubuserukizi bw'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya mu Burundi bwatunganije urugendo mu ntara zitandukanye z'u Burundi bisera caravane ku nshuro ya mbere ngwahubwo rugendo ruzofasha kumenya ibikorwa ubwo bumwe busanzwe bukorera hano mu Burundi. Ndabahikaze mu kanyanido nido ryano makuru ndasubiye kubaha ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikirana nk'uko nari mpejeje kubibamenyesha ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN kimenyesha ko gikora akazi kajejwe ku neza y'abanyagihugu apana ku neza y'abadandaza bivugwa na Severes Ndayikengera arongoye ico kigo.
Mu bisanzwe ngahe iwacu Burundi hari amahinguriro twovuga nyamukuru abiri akora amafera beto hariho iron and steel iri ngaha winjira muri Otraco iramaze iminsi na Fabri Metal iri mu Maramvya ntiramara umwanya munini rero amafera beto meshi yinjira ngaha mu gihugu wacu ava i Tanzania muri Kenya mu Bushinwa mu Buganda muri Turikiya rero hariho norme ijanye n'amafera beto norme dukoresha niyo norme ikoreshwa ni muri EAC hariho ikamyo zibiri zimaze iminsi ku mupaka ikobero twasubije inyuma zisubire izo fera beto zisubire iyo zaje ziva uko bizikwije ibyangombwa diametre yazo niri muri diametre yo muri norme mugabo zishitse ngaha ku isoko niyo bazanye ifise diametre 4.5 canke 5.5 baca badandaza ku isoko bagira ngo diametre ni 6 norme ya mafera beto dukoresha muri EAC diametero ziva kuri 6 zigashika kuri 50. Twebwe ngaha i Burundi diametero dukoresha ni kuva kuri 6 gucika kuri 16. Rero izo kamyo twirukanye zisubira inyuma bari bafise amafera beto ya milimetero 5. Ninusu izo 5.5 zishitse ngaho iwacu baca bazidandaza bazita 6 harimo niza milimetero diametre ya milimetero 7 bashitse ngaho iwacu baca bazidandaza bazita milimetero 8 kukubera iki kukubera 6.8 biri muri norme yo ngaho iwacu kuva kuri izo kamyo twasubije inyuma bene zo baraje ngaha barafukama yuko bariko barahomba yuko bariko baragirane bakoze amakosa batayazi nibaza yuko imbere y'inyungu z'abadandaza twebwe turaba inyungu za bene gihugu tezwa gusubira inyuma kandi kuva kuri izo kamyo zisubiye inyuma nta fera beto izosubira kwinjira mu Burundi idakwijije ibyangombwa.
Tubandanya n'amakuru yacu ubuserukizi bw'ibihugu biurikiye mu mwe bwa Buraya mu Burundi bwatunganije urugendo bazogira mu ntara zitandukanye z'u Burundi ku nshuro ya mbere kuva ku igenekerezo rya 2021 gushika ku igenekerezo rya 2026 kuno kwezi ngo ubwo rugendo rukazoba arakajyo keza ko kumenya ibikorwa ubwo buserukizi busanzwe ubukora hano mu Burundi na cyane cyane mu ntara ahagati. Ndabasabe dukurikirane iyo nkuru.
Ku nshuro ya mbere ubuserukizi bw'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa Buraya mu Burundi bwatunganije urugendo bazogira mu ntara zitandukanye zigize u Burundi bise la caravane. Ambassadeur Claude Bocu, umuserukizi w'ibihugu bihurikiye mu bumwe bwa Buraya mu Burundi, aratubwira intumbero nyamukuru n'itandukaniro riri hagati y'ico gikorwa bagiye kurangura ugereranije n'ivyo bahora bakora.
Je fais allusion à la journée de la coopération qui a eu lieu en 2022 pour la première fois dans ce pays au jardin public. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté au public essentiellement de Bujumbura et aux organisations impliquées, bénéficiaires, etc.
Turavye imisi mukuru tumaze gukora uhereye ku munsi mukuru wahariwe ibihugu byunze ubucuti ku nshuro ya mbere wabereye hano mu Burundi kuri Jardin Public. Ibikorwa byose twakoze byaraba abenegihugu b'i Bujumbura aho byari byega hamwe n'abanywanyi bacu. Hama twaragize imisi mikuru ibiri y'umunsi mukuru wahariwe ubushobozi bwo kwirangurira ibikorwa, aho twahagaze mu bikorwa bimwe bimwe bifasha abenegihugu mu gisata cy'amagara y'abantu mu bijyanye n'ibidukikije mu by'ingaburo n'ibindi. Icyo twifuza gukora ubu rero ni ukuja mu ntara hagati, azoba ari akajyo keza ko kwerekana ibikorwa ibihugu byunze ubumwe bwa Buraya bikora mu Burundi. Turi kumwe n'abasanzwe babikurikirana ibyo bikorwa mu ntara, ariko kandi turi kumwe n'abarongozi haba abo ku rwego rw'igihugu cyangwa mu ntara. Twarifatanije kandi n'abatandukanye bari mu gisata cy'imico n'akaranga mu Burundi bamaze gukora ibikorwa nk'ibyo byo kwishikira mu ntara kwirabira akarusho k'imigambi dukora.
Et alors on a trouvé original de nous associer avec un certain nombre de personnalités culturelles burundaises qui ont déjà fait ce genre d'effort d'aller voir sur place.
Ambassadeur Claude Bocu aratubwira kandi bimwe mu bikorwa bizorangurwa muri urwo rugendo.
Il y a une grande diversité de thèmes, mais il y a aussi une grande diversité d'événements, c'est-à-dire il y a à la fois des événements sportifs.
Hariho ibikorwa byinshi tuzokora, ariko hariho n'akanya k'imyidagaduro. Hazoba hariho inkino, urukino rwa basketball, urukino rwa football, hamwe n'ibiteramo tuzaba turi kumwe n'abanyempano bagiye batandukanye. Hazuba ariho kandi igiteramo cyo gutwenza ingozi, gusangira na buramatari w'intara ya Makamba, hakazokugurwa kandi agasanduku ko gushyiramo ibyiyumviro kuri kaminuza polyclinique y'Igitega.
Une palette d'activités qui sont proposées. Il y a l'inauguration aussi, je voulais attirer votre attention là-dessus, de la Ideas Box à l'Université Polytechnique de Gitega.
Ibyo bikorwa bikazobera mu ntara ya Kayanza, Ngozi, Gitega, Ruigi, Makamba, Rutana na Bujumbura, Meri, kuva ku igenekerezo rya 2021 Nyandagaro gushika ku igenekerezo rya 2026 bikazotegwa iteka n'abanyempano batandukanye nk'uwo benshi bazi ku izina rya Satbi Meili hamwe na Mutima Lokometi.
Mu nama y'urwego rujejwe gukurikirana ibinyamakuru sense barabiye hamwe ko ibikorwa bakoze byashoboye kwegeranirizwa hamwe ngo bishobore kurungikirwa ababijejwe. Kurikirana Vestine Nahimana arongoye urwo rwego.
Uno munsi inama nkuru ijejwe gucungera ibinyamakuru mu Burundi yaramutse yakoranye hanyuma ikaba yakoranye muri rwa rukurikirane rw'amanama igira yanditse mu itegeko rigenga, ikaba ari inama igira kane mu mwaka. Nk'uko rero tugeze mu gice cya nyuma cy'umwaka, ibigoye gukora kuko niyo nama tuba turamutse twigamwo urukurikirane rw'ibyaranguwe byose. Ni inama nkuru ijejwe gukurikirana ibinyamakuru, tuba twarabyanditse twarabitororokanije. Uno munsi rero turamutse twigira hamwe n'abo dufatanyije runo rwego kurabira hamwe yuko ibyo twakoze byose twashoboye kubibiminura neza tukabishyira mu gitabo kimwe cyitwa raporo, aricyo tuzoheza tugashyira umukuru w'igihugu, tugashyira leta, tugashyira inama nshingamateka, tugashyira n'inama nkenguzamateka. muri rusange rero nkuko bisanzwe bitegekanije n'itegeko rijejwe guhintumbero CNC tuba twashizemo ingene ibikogwa tujejwe byaranguwe ingingo twafashe ibyo twahanuye leta ibyo tutayihanuye ingene muri rusange ibimenyesha makuru n'amenyesha makuru bahagaze ico twise état des lieux de média mbega kwebwe twubahirije gute kwa kwigenga kubimenyesha makuru muri uyu mwaka wose ivyo rero nivyo vyinshi cyane tuza kuraba twakoze ama tubisosogore turako twabikoze neza ivyo tutakoze neza turabe icabitumye hanyuma tushobore kwiha intumbero yingene tuzobikora neza gusumba muri uyu mwaka tutanguye muri uko kwindwi ushira 2024.
Ikena ry'umuyaga nkuba amafaranga mva makungu hamwe n'igitoro ni bimwe mu byatumye isima ya Buseko iduga. Reka ndabasabe dukurikirane iyo nkuru.
Ikena ry'amatara igitoro amafaranga mva makungu mushira hamwe rihingura isima Buseko ni kimwe mu byatumye isima iduga nkuko bivugwa n'umuyobozi ajejwe iby'ubudandaji muri iryo shira hamwe Melissa Inamahoro. Aho yari karishura ku bibazo bijanye n'iryo duzwa ry'ibiciro by'isima.
Isima yaraduze ku mvo nyinshi. Ica mbere cyo ibikoresho dukoresha by'ibanze 90% biva hanze. Dukenera amahera mvamakungu menshi cyane. Igihe ayo mahera mvamakungu ibiciro byayo bigenda bitandukana natwe bica bitukorako cyane. Niyo mpamvu ibyo byaduze ica kabiri icuma gitiriganye tugituma mu makungu naho nyene dukenera amahera mva makungu ikindi umuyaga nkuba usivye na gatonya ca twatsa ama groupe bijya bita generateur navyo dukoresha igitoro cinshi cyane mu gushikana iyo sima mu ntara turakenera igitoro cinshi cuko iyo miduga igenda ikayishikana hirya no hino turashobora gucererwa ruguru kubera izo mpamvu.
Umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal ninje imbere agasaba abarundi guhindura ingendo bagatahura impamvu ibiciro biduga gutyo bashobore gushira hamwe bagwize umwimbo
ibyiduzwa by'ibiciro bitariko biba mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngo twumve tuti isira twubamiye ko ni context international si context bihano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni context iditwafekta twese bivanye nuko rero twebwe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi tudafise access ku maport tudafise access ku mabahari des fois mutamusanga turi affecte cyane ariko hari ubwigoro bwinshi bwa leta buba kugira ngo dushobore ku n'imiburi iburi ku metere ibyo biciro mugabo contexte twaciyemo au niveau ya COVID-19 iratuma natwebwe tuba afite ibiro biradusaba nk'abene gihugu gutahura no gushobora gutahuza abandi ntitwumve ko ari si yubani ntitwumve ibyanditswe ku marezo sosho ngo cyo tuvuga ngo karabaye ibiyeri byaduze nidukora ahubwo ibyo biyeri biduze naje twe tuzi yuko dushobora kumetina n'ibiburiburi ibiciro by'ibyo twirimira hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari binyanete cyangwa ibindi.
Umufuko w'ibiro 50 ku isima y'ubwoko L30 akaba n'ubwo 5 ubu ukaba usigaye ugurwa 38,000 nayo umufuko w'ibiro 50 nyene ubwoko bwa L42 akaba n'ubwo 5 ukaba usigaye ugurwa 48,000.
Tubandanya n'amakuru yacu abanyempano barakwiye kurondera ibyo bukora kugira bashobore gutera imbere mu bikorwa byabo gutyo bashobore guserukira n'igihugu mu makungu. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Ange Cherissa Nzeyimana.
Uri umuririmvyi canke umukinyi w'amareres ndetse n'umukinyi w'ivyese utegerezwa kumenya ibisabwa canke ibikenewe kugira ibikorwa byawe bigere kure kamenwa ugatumirwa mu iteramo no mu mahigano atandukanye bivugwa n'abanyempano bamaze guserukira igihugu aho bari ko bibiri akabanga abandi bataragera kuri iyo ntambwe.
Ibanga ririmo ni uko umenya uri umuririmbyi canke umukinyi w'amareres canke umukinyi w'ivyese umenya ibisabwa ukabirondera kare arinda kubona ibigezweho bakeneye uyu canke uriya ukabimenya kare kugira ngo uritunganya nko kubujanye igiteramo kamenyoti ndakeneye igiteramo niburi buri gishikane minota 30 kiri bya firme gufite sonziza kamenyoti dosye fiche technique yanje imeze gute kamenya kandi kugwa byawe yudatumiwe naho ukamenya ko fise umutourneur cyo twita umutourneur hari nko umurondezi w'iteramo mushaka gukorana ashobora kurondera ibiteramo hatandukanye cyane naho ukoresheje uhinga ngukana bumenyi mu kubona ibigezweho zihuye n'ibyo ukora ushiramo nawe dossier yawe kugira abe ko baguhitamo
ibintu bibiri ica mbere nuko ubufite ico bamaze experience hari abantu benshi mu kigihugu bafite ico bamaze bategerezwa kuvyandika akindi bita dossier de presse cyacere nka baririmbyi cyangwa abandi bakurikira ibyo baririmbyi no kwandika gira dossier de presse n'imwe dondor hanyuma ikindi cakabiri kandi kabanga no kumenya ico bita applying no kuvuga kurondeza gushakisha nk'ubu jewe ejo mwijoro nabonye umuntu yandungikiye lien yari la candidature ikintu aziko jewe kiri mu mutwe hanyuma naraye nasinziriye ndiko applying bisigura yuko umaze kubikora rimwe biroroshe
umurimvyi Bernice Dobel ndetse na Christian Savyumenyesha makuru bahamagariye abandi kurondera ivyo bashikana kure
no bahamagarira kuguruka buguruke bamenye ko nahandi hose hariho ivyo bashikana kure atari mu Burundi gusa kandi yuko isi iriteguye kubakira kandi no kubona impano zabo buguruke ntibatinye baberekana ibikorwa byatandukanye kwisi
izo mpano zihari ndaje n'abakiri bato bareke gufata amatelefone nk'ivyo kwinezereza ya telefone n'ikintu gikomeye hakuja kuri WhatsApp Instagram mugende mugire ubushakashatsi muvuge muti nkurashaka kuvuga ndagwa nka Karoro ukavuga ati mbega naye amasabukuru yo muri aka gace k'ibihugu byo muri Afrika buseruko ahari ukavuga ati ah hariho gospel hariho tradition moderne hariho rap hari iki kenshi usanga ahubwo atana amafaranga bagusaba aribo bayaguhaga ubwo butumire busohoke mugaba bakeneye kumenya ko wowe hari icyo ukeneye igihugu cyacu ntibaramenya impano zihari abantu bagivuze ibintu by'intu z'imico kama ukora kusanga bagira ukagenda muri Afrika y'ubuseruko y'uburengero ni buraya hose kenshi rero ukora gusanga ubona umuntu agiye kuzaba ngo eh nguri piti yabikuye hehe kumbe yabikuye kuri telefone n'ahandi donc nous constituons dossier de presse dossier yawe ni nka CV hamukagira ubushakashatsi ugasaba ubutumire bakaguha accreditation nakindi
mu gihugu cacu Burundi hari impano nyinshi ariko ni bake bagaragara bagiye mu mahanga guserukira igihugu benshi mu banyimpano ibikorwa byabo ntibigere kure
tubandanya n'amakuru yacu u Burundi bugiye kwakira ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa n'imiduga kuva ku igenekerezo rya 18 gushika ku igenekerezo rya 20 imyandagaro hariya mu ntara ya Ngozi n'inkuru ya mugenzi wacu Haimo Prosper Niyonkuru
ku igenekerezo rya 18 ne gushika 20 myandagaro Burundi uzokwakira ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa n'imiduga bise Burundi International Rally 2023 Adone Gamiye arongoye iryo siganwa ry'imiduga aravuga ingene icyo gikorwa kitunganijwe naho kizobera.
Ikazobera mu ntara ya Ngozi guhera tariki 18 gushika tariki 22 uyu mwaka. Guhera kwa gatanu gushika kwa mungu w'ikwiza. Rero ayo mahiganwa azobera mu makomine atatu y'intara ya Ngozi. Azobera muri komine Gashikanwa,
ku kibazo cyo kumenya abazokwitabira iryo siganwa n'imiduga adonegamiye aratanga umuco
amahiganwa twateguye mu rwiza rwa Afurika hari imiduga igera kuri 22 izohiganwa niyo miduga 22 hari imiduga itanu yiyandikishije ko izokora amahiganwa ya Afurika nukuka hiyo uko mtugi tano, hali hiyo 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 kawa kina zaki ya hiyo 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 mtugi tano, hali awazo wangu ya mwari Kenya, mwari Tanzania, mwari Uganda hama mwafu yao, hali hiyo na wazo wangu ya Burundi hiyo mwafu ya mwafu ya anze turafise abahiga bagera kuri 2 bavuye mu Uganda ama tukafise umwe azavuye muri Tanzania tukafise n'umwe avuye muri Kenya n'umwe avuye mu Rwanda n'imituga yindi isigaye izoba ivuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Adonegamiye arongoye isiganwa mu ishyirahamwe ryo gusiganwa n'imiduga mu Burundi Club Automobile du Burundi akaba yabivugiye mu kiganiro ku bamenyesha makuru catanguriwe n'inyigisho ku bamenyesha makuru zijanye n'isiganwa ry'imiduga zateguwe na Club Automobile du Burundi ifadikanije n'ikimenyesha makuru Ejo Magazine.
Nino ngaho duciye dusozerera ano makuru yacu ariko mu mpundire mbanze ndabasubiriremo ingingo nkuru nkuru zari iziyagize ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN camenyesheje ko gikora ibikorwa kijejwe ku neza y'abanyagihugu atari ku neza y'abadandaza nayo ubuserukizi bw'ibihugu by'umwe bwa Buraya mu Burundi bwatunganije urugendo ruzobera mu ntara zitandukanye bisera kahavane ku nshuro ya mbere kuva ku igenekerezo rya 2021 gushika ku igenekerezo rya 2026 umyandagaro ngo akazoba akajyokeza ko kugira ngo ibikorwa bisanzwe bukora bimenyekane hano mu Burundi. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko muradukurikirana shimire bagenzanje nibagiye kubipfuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumunisha kuri yanyu BTV Burundi murakoze.